muzatu zofuna kutetsa poyamba katangale ndi kubandalama za anthu. Anthu tonse apati malipira misonkho ndi mabwerenze ndi zibwerenzabe zilowe mpaka na amati kalowa nkutu kayaza. Kayaze kweni kweni. Amene makula sopo malipira sonkho, sugar malipira sonkho. Mafuta amene amathira mamini basi timakwera wandi sonkho ndithu. Tonse tili apa timalipira sonkho. Sopano ubwino wa ndalama za sonkhozo utifikire tonsefe. Osati akanganya ena ake ochepa chifamba chibale pawo kapena amachokera kumudzi kumodzi kapena ndi achipani chimodzi zimenezo yayi ndiye kubako ndikatangale ife tufuna kuti zidzathe zidzatha siti kunena nkhamba kamwa yayi chifukwa ndondomeko zake tidatambasula kale kuphatikizapo zimene tayamba kuonjezera pano tizidzafunsana mafunso akulu mmagwira ntchito yanji ine ndine mpunzitsi chabwino mwezi ukatha malandira zingati a 50,000 ndiye mwamanga hotelo inu mmagwira ntchito kwa DC ndino akalaliki inde kunchinji ndiye muli ndi matraki munayamba transport business ngongole yake munatenga kuti ayi ife sititenga ngongole muna awina polotale ayiso mwina amalume ano anakusira ni chumachi ayi ndithu ndiye tifufuzane kaya kuti ndalama zachokera kuti ndi zimenezi zidzathereka tangale zimenezi osati munthu akamaba kumakugulirani zogulagula kanyenya wa 10,000 15,000 kwa chapatsiku kumamuombera manja zimenezo iyi tithesa chaka chamawa.